Mwaramutse cyane mwiriwe nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya Radusangariro na cyane cyane ikiganiro ubundi uraririmba. Ubundi uraririmba ikiganiro tuvuga ku iterambere ry'umuziki. Tutavuze ngo ujye umuririmbyi ariko akora iki canke yakoze iki canke apanga kuzokora iki. Oya, dutumira umuririmbyi akaza kutuganira ku buryo ashoboye gusumba ibindi. Uretse abo baririmbyi ushobora gutumira n'umwe ashobora kubwira icyo amariye iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Maze iminsi nk'uko murayo kurikirana kuri Instagram, Facebook, WhatsApp kuko tuzaba dufite ikiganiro kidasanzwe. Aho mu gihe ahera twakoze ikiganiro muri radio tuko turavuga ku byerekeye umuririmbyi yagiye kare, yagize icyo amariye igihugu imyaka n'imyaniko, akaba ari Nikiza David, benshi bazi ku izina rya Nick Dev. Aho twaganiriye n'abitwa ba Patrick Desire, abitwa ba Africa Nova, Eka na Bukuru Gerard, Eka n'umwishwa wiwe yitwa Claude Bingman. Abo bose batuganira kuko bamunsi twarabimiriye yuko uno munsi tuzakwinjira neza na neza, gutahura neza Nikiza David. Hari ibintu byinshi tutazi kuri we na cyane cyane kahise kiwe mu Bwana, Eka no muri famiye. Nicyo gituma twashitse mu rugo kwa Grace, akaba ari mushiki wiwe. Mu kanya duhava turakari kumwakira tubamenyesha yuko kino kiganiro ari ikiganiro gifise icyo bita amasanamu kuri televiziyo y'Isanganiro igiye kugura vuba, mugabo mushobora gutangura kuza muko murakurikira. Tukaba rero tubahaye ikaze mishami ubuhinga bw'ibyuma ari kumwe na Dodo Dorine, akaba ari watuma amasanamu abashikira. Eko, muramutse neza Grace.
Muramutse.
Yego. Kubata kuzi utubwira uri.
Jewe nitwa Ndayishimiye Grace. Narerewe umuryango w'abakristo, papa wanje yari pasteur muri Eglise Methodiste Libre. Rero kubw'ivyo nakuriye mu ijambo ry'Imana, n'ubu ndacaririmo.
Pasteur papa
yitwa Ndikumazambo Simo. Ego.
Ndikumazambo Simo ni wese wa Nikiza David.
Ego.
Tubwire umuryango uri bangahe?
Abo tuvukana ni benshi cyane, sino badondagura ngo ndabaheze. Mugabo twari 15. Amaze gupfa ni nka batanu. Ego.
Nikiza David agira kangahe?
Uko ndabyiyumvira ndabizi nugira gatatu.
Tukubaze rero ikintu cya mbere ubukira ko musaza wawe Nikiza David akiri umwana mukura ni igiki hari ryari?
Si vuba. Yego. Icyo ndamwibukira ko yari umuntu akerebutse cyane kandi yakunda gukubita abandi bana. Yego.
By'ubuguruguru cyangwa yabashaka ibintu bitumbereye igiti cyo bituma
by'ubuguruguru, ahubwo nayatangaye amaze gukura ibyo bintu byose byarahetse.
Byari ibintu by'ubuhizi rero bimwe abana barwana by'ubuhizi.
Yego.
Kuko mu byo tuzi twarumvise yuko yize amashuri mato mato mu Rwanda kakitse ya kabiri.
Yego.
Yiga kuri poroti katolika cyangwa kuri
yari ecole primaire protestante
yaba
methodiste
yabona mu gara quartier
de
yabahaye icyo gihe. Wewe
icyo gihe yaba rugu mu gasenyi aho hari presidence
amaruka ari mu gara quartier de ama munyuma tumva ko yaciye ageza ku igitega
Ikibimba
muri Gitega.
Yego.
Icyo gihe aricyo wibuka?
Ajya kwiga i Gitega. Urumva hari ukuntu muri Methodiste uri umwana w'umupasiteri wari ufite priorite yo kwiga mu ishuri ryiza ryariho icyo gihe, kuko Ikibimba ni ishuri ryaramuye abana benshi kandi abantu bize Ikibimba bose usanga ari incabwenge. Yego.
Twarumvise ko yahuriye n'abaririmbyi benshi bagize icuramara.
Yego.
Umuziki wa Nikiza David watanguye icyo gihe ari Ikibimba cyangwa hari ibyo wari wamaze kubona imbere y'uko aza mu mashuri yisumbuye hariya mu Kibimba?
sinibuka umuziki watanguriye mugabo ni muri ibyo bihe nyene niho umuziki we watanguye uko yarakunda kujana makorale yo mu ishuri eh
acaza rero kuri atene
eh aja kuri atene secondaire
eh ari kinyibukira kuri atene
yo kuri atene navyo nibuka neza mugabo ndazi ko bari bafise orchestre eh orchestre mugabo ntibaririmba ama gospel baririmba nyene bintu bisanzwe nyene eh bari bafise orchestre ndibagiye ukuntu yitwa eh
hanyuma rero imbere yuko abikiza cyo muri 1972 twarumvise ko yaciye aci Congo acamenera mu Rwanda arakigwa hari aragica marakomeye tuzagaruka ko mugabo imbere yuko ajya mu bantu reka 1972 aba hari kintu yari amaze kuko ari cyo bimaze kumva wabona gute ibyerekeye muziki we mu cyumba
nka kirya gihe Jesse nari inkuzi sinari nguze cyane mugabo ama activite yiwe yose narayabona eh twaba kwa onkle wanje muri KNSS twarabana twese na David nabandi bo muri famiye eh barabandi b'inshuti kuko uyu onkle wanje yari umusirikare mukuru eh yitwa Mazoya Mark
hanyuma warabona fata gitara aririmba yari amaze gutangura ama composition muhira hari ifashe gute yarateramisha ababanyi byagenda gute yarakompoze
cyane cyane yateramye icyo gihe no mu banyeshuri baramukunda kubera kuririmba na gitara yarazikorera wenyene ego zutu utuntu tutugenegenye nyene yarazikorera
ariho rindi jambo dukunze kumva bamuzi hariho umupapa afite chapara cyane aho disagade bitwa Monseigneur Justin Barasaniki hajye mu famiye
Monseigneur Justin ni mama wiwe na mama wacu bavi baravukana eh
bose bacha abaririmbyi n'abacanzu bakomeye
Ego.
Nzoja kugasozi kakure.
Monseigneur.
Amosozi y'urukundo urumva.
Monseigneur Justin yaririmba muri korale zo mu mashengero. Mugabo mu bibindi yaririmba muri orchestre national.
Mugihe Monseigneur Justin Basaniki yari muri orchestre national, Nikiza David we yari mu yandi.
Yari muri orchestre ya Mabano.
Mabano yarahaciye gatoya.
Eh.
Nahataharambiye.
Yego.
Bamusaba yuko yogendera ku murongo kugira ahembwe ku kwezi nk'abandi. Twarumvise ko imigwi yari irongowe n'ubushikirangaji bw'imico kama. Wow. Amabano ukaba uri mu mugwi wa RTNB. Akaba n'undi w'umugambi w'ikoro. Nigiza David ngizi yarabyanze.
Urumva yashaka kuba libre nyene kugira ngo umuziki utere imbere atagitsura ataki nibyo byanatumye ava muri Kenya akazino yego
arafata ati jewe hakonkemba ku kwezi ku kwezi no kuma ndindira iby'Imana
yego
ibyo bisaba kurinda
yego
dusigure kurinda kwibere kwa dutere
David yari umuntu afashe decision y'abari iyo nyene. Ego. Ntiwamukanga ngurinde. Ego. Decision yafashe y'abari iyo nyene. Kuko yarabonye imiziki abandanije kuzarahembwa ku kwezi naca zotinda ngo avemo. Acara yarabyanka. Munyuma bagumye amukurikirana. Yategura nka concert kazona abantu baje kumwareta baje bico gihe nyene ngo ntavuze umuziki ndibuka tu hari ahantu yari yateguye concert turagenda tumaze kurihisha amafaranga abantu binjiye baraza kumuhagarika
mugabo ntibigera bamubwira igituma bamugujije kugira concert kwa kugira ngo we baramure bamubabaze kwera
kwa tasha bamubabaze kandi si rimwe si kabiri bamuhora ngo indirimbo yaririmbye politique nkantuze kuri ya ndirimbo umugore temba nteke kandi ntiyashatse kubatuka ahubwo yashatse kuvuga mu giswahili bavuga mwanamke wa kisasa donc abara umugore agezweho abamugwanije yari IFB yari muhari wa IFB bavuga ko yatutse abakenyezi ariko iyo ndirimbo yarabanzanije
na politiki yarimo tuzuka ko kwikira abisanga tu mu kiganiro Burundi uraririmba utwo turagerageza kumenya kahise kandi kiza David umuririmbyi tutigeze tubona amasanamu yiwe ariko arabiririmba nacyo gituma rero twashaka gusaba grace bacha ndo amistwa abonye amasanamu yawe Afrika no kwatwara abonye amasanamu n'abandi benshi bakirindo Gerard n'abandi ba Adolphe bose turabona amasanamu bigi chatuye tutigera tubona isanamu ya kiza David kuri video ni kuri
urabona umwaka nyene uwo mwaka nyene yava mu mabano nta radio televiziyo ntiyari bwatangure urumva nta kuntu bari gufata amasanamu yiwe yego
kuvuga ko abari begereye amabano kubera ko bari kuri televiziyo Burundi byaca byora kubagirira amasanamu
yego
wowe yacaye kandi icyo gihe nta bapibe bari bwahabe ngo bafata amakamera yawe
yego
hanyuma mbiga yewe yarubatse bafite abana ubuzima bwiwe bwo muri famiye byari bifashe gute tuje tubaza abantu benshi bakitwagije rwose bashaka kumenya ko ari umuryango
nta mwana n'umwe tuzi kereka nimba yababyaye iyo yari ari mu bihugu mu bindi bihugu ariko nta mwana n'umwe tuzi vraiment kandi ntiyigeze yimari yego
ari igihe urabona ko ngari televiziyo ishika mu makungu
Ari
naho usanga yo bamufise twarumise ko yatembereye I Kigali yaramaze igihe kinini I Kigali yarabaye umwanya mutoya I Kampala yaranabaye no muri Kenya nk'uwo ariko aragukurikira nimba hari uwo yoroshe z'amadeni birahari wumva wumbwira iki
yari afise umukobwa bakundana sinzi ko yari we yari umufiyanse wiwe ariko mu nyuma byaraheze nabyo twasubiye kumenya suite yamurundikazi ariko sinamuvuga izina
Wabundi yaririmbye.
Uhe.
Ariwa imundirimbo ze urakunda kumva yuko yarafise ukuntu aririmba icyo bita ama deception, icyo bita imbaba bayinyeme, uko byahita.
Amaso ziye urukundo. Namaso ziye urukundo, hari wo twikeka mugabo nawe yene sinomba muvuga izina. Ego. Uko numugore w'umuntu akomeye sinamuvuga izina
reka rero tumere nk'abasimbiza turumva neza yuko nigiza David icyo kintu twavuga gikomeye gusumba ibindi ni uko yari umuntu atari mugabo n'ibyo ari umugabo afise bijunda n'ijambo atatiye ubuzima aha iki cyumviro akagishitsa atahindukiza mu ijambo tumva ko yakunda umuziki kandi yari wihebereye akaba rero yarakoranye n'abatandukanye numvise ko kuva akiri umwana muto yamye akunze umuziki kandi yarafite formation niniya reka rero tumere nk'abasimbiza nguyo rero aragiye hariya za Kampala za Nairobi za Kigali aragarutse igihe agaruka hari 78 na kangahe sinibuka neza
hari 78
78 siguriye icyo gihe numva yuko bavuga yuko abarinzi bakomeye nk'abangabure wose hariho ngo radio nationale yari yarahamagaye abaririmbyi bazi no batangure gukora
icyo gihe bari Nairobi ambasaderi w'u Burundi muri Kenya n'uyumvise ko hari hariri abarundi baririmba indirimbo zo guhayagiza igihugu aca ashaka kubamenya arabatumako aca arababwira none izi ndirimbo ntizohereye angaha nimugende mu gihugu cyanyu mukomeze guhayagiza igihugu hanyuma mu nyuma niho baca barondeye ibyangombwa barazino Burundi, nous dit. Burundi, je t'aime encore. Je suis là. Icyo gihe yari amaze kuva mu bintu by'umuziki atanguye kuzaririmbira Imana mugabo bitaraba officiellement. Oya wewe yarafise ministere yo kuririmba yindi yo kuririmba ahantu nawe ntiyari ntiyaraboshwe mu rusengero. Oya mu rusengero yarage
iwa mwidegembye rero yarahugumanye no mu
rusengero kandi uwo mwidegembyo je ndawukunda kuko wamuhaye gushika kure. Yego urabona mu église hari gihe uri muririmbyi wo muri église batakurekura ngo ugire umwidegembyo. Mugabo yaratembereye nk'amashengero atandukanye
yarumakuriro inyuma ya 1963 cyangwa
imbere yaho. Imbere yaho
icyo gihe sinzi ko mu nyuma ariho bace bahura
Apollinaire, bafatanije ibintu by'amasengesho kandi Apollinaire David niwe yamuranshije kuri ndaruhutse David.
Aha. Nukuvuga yuko kugira ngo ndaruhutse David amenyane na Apollinaire abunimana byaciye kuri David.
Yego. Kuko ndaruhutse hari ukuntu yari afise ibintu byo nukuvuga ndaruhutse ari umuntu yerekwa acaramubwira David uwo mwana ni uwo mumpa ko ndamubonye mu kintu gikomeye cyane. Icyo gihe ndaruhutse David aravuga ati urashobora gukorana nawe ntacyo aca barungika kwiga Ecole Biblique ahantu hitwa Inyakarago aho muri Muramvya. Niho baciye baza kwiga. Ibiki? Oya muri rare bahaje na isororezo. Bahaje mu nyuma bamaze kuva aho Inyakarago. Baca bazi isororezo n'ubu haracyahari kandi hacitirigwa izina rya Ndaruhutse David.
Ibikorwa barakoze bari nk'ibi
bande
David ndarutse n'aba Apollinaire hamwe n'abanikiza bose.
Oya nikiza urabona yabandanije ministeri yiwe nigeze akorana na Ndaruhutse mugabo yaramu ba nundi mukobwa nundi mukobwa yitwa Domitira nubari muri Kenya ubu numu evangeliste international azunguruka ngiri si yose kwavuga ubutumwa uwo mukobwa. Apollinaire rero ndaruhutse barakorana aca murungika kandi kwiga mu Bwongereza. Urabona iyo iriya ntuze Ecole Biblique mu nyuma haci havuka Ministère du Réveil en Afrique au Burundi. Hanyuma mu nyuma kivyara Église Vivante.
Tibutse abariko bakurikira abadusanganye ko turi mu mpera za kino kiganiro aho twashitse mu rugo kwa mushiki wa Nikiza David muziko itariki 17 mu nyonyo uko mwakutashe twama twibuka ishengera ry'umuririmbyi yagiye kare akaba yitwa Nikiza David benshi bazi kuri Niki Dev bamwamuze nk'umuririmbyi arimbye indirimbo zisanzwe ahariho n'abandi bamumenye ariko ararimba indirimbo z'Imana akaba amatwa dusubira ko yagize album zine imwe ikaba yarifise indirimbo 10 ni kuvuga ko yakoze indirimbo 40 wumva ko mwumvise imwene yatanguye ibyo kwiyumvira kuririmbira Imana muratahura neza yuko wa mwidegembyo kwa kwigenga naho yagiye mu byo kuririmbira Imana atigeze aheba kumva yuko atezwa kwidegembya ngwe rero aragize inzo ndirimbo twashaka rero mushiki we Grace abandanye adusigurira ibyerekezo izo ndirimbo izo album zine zagenze gute wongera waciye umuba hafi kuko urumva warusanzwe muri Eglise Methodiste dusigurira
izo ni izo album uko ari zine imwe je twararirimbanye izo ndirimbo za gospel imwe twayisohoreye mu Rwanda muri studio yitwa Audiotex niyo yitwa umunsi w'uhoraho niho ariko n'indirimbo yitwa Safari ya Wateule
Safari ya Wateule Safari ya ukombozi Safari indirimbo yaciyisubiramo John Chris isubirwamo kandi na Kidumu Kibido kibuganiza urumva ko ari indirimbo ya original yari ya Nikiza David
ha yego ico gihe n'abanyarwanda baranezerewe cyane kuko mukuri album hari ku indirimbo z'ikinyarwanda ariko n'indirimbo z'ikinyarwanda bararyohewe rwose rero ibyiyo ntuze indirimbo album ya mbere yitwa umunsi w'uhoraho niko twayitiriye hanyuma iya kabiri yitwa album ya kabiri yitwa Commando du Seigneur. Commando du Seigneur. Mugabo ama composition ya David. Eh kandi narayikunze cyane. Nayo twayisohoreye muri studio ya Africa Nova. Eh ino nyene mu Burundi.
Aho hari mu myaka 1990.
Hari nonante. Yo
yarafise yo studio mubwiza.
Ego mugabo si cyane twongeye turasohora n'indi yitwa Gloria muri uwo mwaka umwe hasohotse zibiri hanyuma mu nyuma niho twagiye muri studio ibukavu yitwa Neno la Uzima niho twasohoye iyindi yitwa Tumaini Iriko tumaini letu mimi nawe ni kuishi kule mbinguni iyo rero wamenga ni indirimbo yo gusezera niyo niho hariko na yayindi naomba msamaha kwa wale niliyowapoteza kuko asa n'uwariko arasezera kandi yongera asaba ikigongwe ngo abo yatakaje abo yatakaje urabona hari gihe ashobora nkijya zijya muzike yaririmba bijya yaririmba yaziririmba kandi akongera gakora ibindi bitameze neza imbere y'Imana guhuvya zari indirimbo zirimo ubuhanuzi bw'uko ariko arasezera hariho n'iyindi za niwe nzira yitwa niwe nzira yitwa Yerusalemu hariko ndi ijya ijya je narayikunze cyane kurusha n'izindi yego eh iko ndirimbo nzizi zanyubatse cyane eh naho n'izindi zanyubatse mugabo ijya rero yaranyubatse gose yego
tubwire tuko tura turibuka igihe ciwe nyene tuko turibuka rupfugwiwe je ndibuka nkiri umwana yasigaye n'isi mikiya guhita imana nigeze kubona itwa André Nyanda kumwumva mu radio y'igihugu niyo interview nyine afise ari ku musego André Nyanda akora mufata ijwi mu 92 imbere ku itwa imana amaze gushika mu bitaro icyo gihe yaravuze amajambo gukora mutima ngira nayo yatumye nsabye umuntu wasabye yumvume ngo yumumeshe amakuru kuri icyo gihe André Nyanda utace dukorana mu nyuma muri studio y'ijambo muri dusanganiro nayo nyine nakundira iby'imiziki muri rya minsi ya nyuma wamubona gute nirihe jambo ugatekereye ugaruka gubu urabona ko ugaruka gubu wari ukeneye abantu babacira umugani nk'ubu we ni Kiza David yocira umugani umwana dusubira inyuma muri rya myaka yiwe ya nyuma ubona yobwira iki abacaruka warasa akazi ko kumuba hafi
uretse Nyandu Andre imbere yaho hariho bagiranye interview yakora muri RTN beitwa Jabo Jamari mugabo aho ntiyari bwagware hanyuma mu nyuma amaze kuremba niho yagi ari mu bitaro Andre niyo yamusanze kuma interview nyine yaciye ya nyuma
kuko turi mu mpera za kino kiganiro hariho igihe kimwe bamwe bigeze gufata icyo bita initiative famiye yiwe abo kwa patiri hari yaye ku terere Don Bosco bamwe mu bamenyeshamakuru baraja hamwe baramwibuka sibi kumwa ko ari we bakuvuza umuziki n'imbere yaho marigeze gukora ikintu gikomeye kuri La Piroque sizi ko muzibuka
uravyuka ka ule konsila niho nibuka
hamwe no kuri La Piroque igihe de Bingman yazino ibyo byose byarabaye bigahagarara bikaba bigasore gahagarara mbega icyumviro cyo kuguma bamwibuka bigiwe ama droit d'auteur yiwe tuganire ku byerekeye amayikore duhereye kuri ibyo byo kumwibuka mu kuvuza imiziki kuko indirimbo ziwe zamaze kuzuma amakaraoke
twe byaradutangaje ntitubizi
Mugabo urabona ko bikenewe nk'ubu nko kuri nondwi tuba tugiye kubikora ubona nk'umwaka uza byoshoboka tukaza turagira umuziki wo kumwibuka
yego umwaka uza byoshoboka ariko ubu ni turotari yego
ku byerekeye le droit y'umuziki ibintu na difisi ugomba akanyigo byarubuye rwabonetse
tubaye umuziki wiwe jewe ndashobora ni nka jejero twaririmbanye yego
izo ma fondation nigeze mubwira ko abandi barinze bashengeye kare tuba tumvaga ari ama fondation cyangwa abizi mwebwe mwarabyumviriye na narimwe nigeze mubwira hari uwo tuzi ko ari abantu bakuze bamwe batubaza ibibazo kuri badusanga bakavuga bati ni Kiza David ni umuntu tuba tukwiye gushigikira kuko nawe yarashigikiye abarundi b'igihugu bakagira icyo bakoze muri famiye bakagira icyo mu kwitandukanya
fondation twashatse kuyigira ariko uwagombye kubidufashamo yaciye adukwepa yigire yagwiwe yego kandi icyo gihe haraje n'umujournaliste aradufata amasanamu biraboneka ku isi yose abantu baguma dutelefona yatubwira yatelefonye famiye Nikidev icyo gihe twagomba gutanguza fondation Nikidev mugabo wari kubidufasha eka yaciye agira gwiwe ahubwo twashobora kubibandanya mugabo urumva n'ibintu bisaba amafaranga yego
ayo mafaranga abonetse rya abafise amafaranga kuyatanga afise impano bakayatanga tuzi ko wewe uririmba n'abandi harabo ba Jean Paul agira sonorisation famille yanyu n'abanyamuziki ubona n'ubwo arwarutse mu gihe ubwo arabandanya kaja hano mukarongera uburyo bw'amafaranga ariko kugira ibibazo tuguma turonka by'abatwaza kugerekeye ibiza David igabane cyane baronka bari tishuri
Imba gute ibyo turonse atu turonse udufata mu mugongo twobikora
serukira famiye niwe rero
eh
mugire mu moca mu grace niwe yacha serukira famiye yose nuko dusana ariko barangiza kino kiganiro turirimbire rero iko twagize imana tukamuririmbika komeye gose agirimbira imana grace na kompozo kiwawe cyakane mu kangiza David ukunda ka gospel
Jewe simbura undonde ntumbura akaririmbo bantu benshi bamenyereza ijya nyine ziri kurajya mantuze mugabo ari arasi indirimbo nyinshi hariyo nizo tutarasohora tworonka badufinansa ibintu by'amafaranga tukazisohora byo babyiza cyane yego hari akarimbo k'igifaransa nkunda kari muri yo CD ya ko Commando du Seigneur kavuga ngo il y a dans la patience le bonheur pour demain dans la prière dans la foi la victoire quotidienne Il y a dans l'espérance l'assurance du salut. C'est la vie pour l'éternité. L'espoir de l'humanité, c'est Jésus-Christ le Saint. L'espérance pour demain. Et pour l'éternité, à lui nous avons la vie, la santé, le salut, c'est la vie pour l'éternité. Non, si vous avez un peu de
temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de temps.
Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Eh mu Rwanda yakora mu yabafaransa
yavuga n'icyongereza byose
byose eh
nuko umuntu akiyo kajambo tworangiriza kumva uguti mama grace yagenda atagashikirije hano kuri radio isanganiro no kuri televiziyo isanganiro ikimumvutse kigiriza mu mutima tutabaje ikibazo ati iki kisongera nakivutse
ikintu novuga nobwira abantu kugira ngo umuntu wese Icyo Imana yamuhaye yamushizemo ntakigumizemo agisohore n'abandi bagire bakigiye ko tuvuge yego kuko nabiboneye kuri Nikiza David indirimbo ziwe indirimbo yakome yashobora no gukomporeza abandi bakaronka amapri ndibuka akomporeza ukwesa amabano indirimbo yabo ironka hari mu lendo yabaye ya mbere ni niwe yayikompoje yego ni David yayikompoje eh indirimbo yiwe ni yabaye ya mbere kandi ndo mu mashengero ntayo nibuka no mashengero yaraha indirimbo abantu benshi yego yaguma yandika nkaho twicariya haramaze gukompoza nk'indirimbo ijana urya yarafise don idasanzwe je naramuraba nkazijya ndirimbo twashira ku makasete nibintu twamwaba mwicaye akanye gatowe ngo ngwino tugiye repetition kandi ejo tuzoja muri studio je bikantangaza vraiment twaratakaje none abantu umuntu afise impano ingabire ntayigumizemo ayisore kugira ngo igire abandi akamaro na jewe iyaba nari mfise uburyo yego ndayafise
biva ko twumva tukumva monse justice n'ibiza bidari abasobukuru banyu haro abasanzwe bimbi acanga
ntavyo twomenye mugabo papa wacu yari umuririmbyi ndazi yari umuririmbyi agufatiye kuri kuririmbira voix basse ash yari umuririmbyi akomeye gose nubwo yari umpasteur yari umuririmbyi akomeye cyane rero imana ikomeze kutuja imbere kugira ngo ntibihagararaho
twarero rande bwi mwakuza nk'aya mango yuko hadisagaye nzoza gufata amasana mu televiziyo aho tuzuba tuko turahimbaza twibuka bigiza David tuzi neza yuko icyo gihe azoba umwakuza azoba ari ijambo 2021 yashenge ibintu kibazo cyane 1992 ni kuba kuzuba twibuka imyaka 2019 yitabye Imana aho rero ngirazogira concerne nini kumwibuka bari kwarakurikira ba bacuranze n'abaririmbyi baze begere famille bakorane umwaka uzatabwo kwitegura nk'ubu hadisanga nzo babi hafi ico kuba gishoboka
yego
turabashimire
yego nanje ndabashimi murakoze kukigoro mwagize ko kuza
kandi mwaduhaye mukatwemerera no gutumire twasanze mu rugo
imana nibahezagire pe
sanga nirongira icyo gihe nzoba ikomeye cyane nzoba ikomeye gose nuko urakoze
yego
nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya hadi sanga nica cyane ibiganiro ubundi buraririmba mu miseko twize ibintu byinshi dufatiye kuri mushiki wa Nikiza David mu ntumbero yo kubika imyaka 2008 yitabye Imana hari tariki 17 z'ukwezi kwa munyonyi mwaka w'2022 mwumvise ko Grace yavuze ati iragi Nikiza David yaduhaye uretse ko aguma akora yandika indirimbo avuga ati ko byukabaye byiza kutigumanamo impano no kwihereza ibyo Imana yaguhaye ukabisangiza abandi bikagira akamaro gihe n'iryo jambo umuntu yofata yize kureka iyo gihe ubundi bari muri kiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'Uburundi tugize icyo twiyize mu musiko twavuye amavare tugenda mu majahe turangije tukaba tugushimiye tukaba tugiye tugira abantu ko arakurikira televiziyo tugere gucya Grace bye bye
bye bye